Lebitso la ka ke Lehlohonolo. Ke kganna di-taxi mona Botshabelo and Thabantsho long short distance. Ke theohela mohlena hoseng re kopana le ntho tse ngata re theohela. Hore re etse safety measures. Re phute di-mask tsa rona ono. Re hlape matsoho a rona thoroughly. And then try by all means not to eat, not to drink in the taxi. Just fela ho etsa hore motho a thoko ho wena a dule a le phapolokeng. Ke yona fela re kopang bapalami.